biramunaniye eh nene nija kunaniye ibuka twamwaje amunaniye
none ntizale nenda ejeje
uraheze yinayiyo uwo mupira uye nawo
Tura,
nene tone kwanza.
Oya, tumana my God Jesus.
Bagiza bayikse bangaye muri 2020. Umwe turamuheba uca wakira ubundi muri 2020. Yaraguhebye?
Eh, yumvirije, yumvirije abantu baguma mubwira ngo Sherine, ngo Sherine.
Eh, nawe bamubwira ngo
Isaac TV.
Yes, we know how we do. My name is Starboy behind camera. Camera kwanza turi kumwe na Juma Jukin wari inyuma ya kamera ya mbere. Kamera kabiri turi kumwe na Akim Genius. Nicyakigano kizodufasha kumenya byinshi, cyakigano kizodufasha kumenya mbega abasista bacu cyangwa abastar barashoboye cyangwa barazi gukora. Murabizi ko tubikora neza cyane gose. Reka mere nkwicara nganda kubwira ati kubona namba ikano kantu sikuvuga yuko benshi barabugambara bari ko bari fotoza kugira abajyohegwe. Ariko ubu nitugambara kugira tujyohegwe, tugambara kugira twikingire. Akiza ikiza corona tubandanye reko ikingira ukaraba namazi neza cyane gose ukaraba neza n'isabune dukoreje na disinfectant zo dufasha cyane gose iyi sifteri kugira twikingire corona yaduteye dukarabe neza cyane gose amazina yanjye ni Starboy ugiye kuri Instagram uraza kwandika Starboy Isaac TV uraza kuntora uraza kumbona uraza kuyaga bimbigende neza cyane gose yes ntatebye nashaka guhamagara mu mvite wanjye ugiye dushobora kuyaga rimwe kabiri gatatu ugira shore ugenda neza cyane gose karibu sana Sister, umeze neza? Reka ndaguhe kano ka micro kugira dushobore kuyaga rimwe kabiri gatatu. Umeze bon?
Ntiwihicara
sinda. Sindakwakira. Manzi urindiye. Je nambaye agafukamunwa mugabe nako wambaye.
Oya, none ça fait rien. Turi à distance.
Batubwiye kugira tuze turikingira twambare ubuno bubo.
Na distance ni ce genre.
Ok, karibu sana ngo wicare ngange.
Si beaucoup.
Yes, turi kumwe na Sherine no vuga ko no muri rimvyikazi wani wacu mu gihugu cyacu Burundi. Caranga kwera Jenny carakura hagatebe kwera nsanzwe nibereye muhira kugira ibintu bigende neza cyane gose. Yes, umeze neza ariko.
Ego?
Kubera iko tagendanya agafuka munwa.
No na kagendanye sikari quelque part là-bas, ouais.
Kari musakoshi. Tangwe kuvuga igifaransa. Je nanye nkakiza nasha ariruka.
Kizane nta kibazo.
Bamwita Sherine aheruka kandi felicitations kwanze aheruka kuronka diplome ubu ni fresh.
Ubu ni bon sana urabona no mu mutwe.
Watangwe no gutagata.
Merci beaucoup.
Watangwe gutagata?
Bien sûr que oui.
No muntu yo bavuze ko atagase batagase kubera.
Abatagase kubera iki? Abatagase kubera sa neza kubera sinza
rero. Yes ni cyakiganiro ho mubwira sinda batevye ibyo byose za kubiyaga ariko arankorera igikoga kira.
Oh my gosh.
Haja ikintu ukunda gukora mu bisanzwe turi muhira like turi mu byiwacu aho kuntu tujya muri dushya ari mu dushya kumesa abantu babona kuri wewe ni impuzu ya dushya kumesa public ibona
abantu babona
ari mu dushya sanga tumesa abantu batabona kandi no kuzanikira ugasanga tashobora kuzihisha
ego bien sûr
kuri wewe ni nkiza
mes sous-vêtements quoi autre chose ego
Yes, ni Starboy Isaac TV murabizi kwa matubikora neza cyane gose. Je no munsi namuzana impuzu kugira zimese. Ubundi wewe asharago kugira ashobe kugira ande kutumesa atari ko ashobe kumesa. Mama ni yaje. Iki ni cyakiganiro. Abantu nabo bangiriye nabi. Yes, ni Isaac TV nibagira kugira subscribe cyangwa Sabonnez kugira ubandanye kubona ibiganiro by'iwacu. Ibiganiro bizoca ku amasaha 28 kuri 28. Novuga yuko Sherine uraberewe sinabiga bikubiye.
Okay, merci beaucoup. Ni none
n'umukazi. Waberewe guhera bazi tumana se kugira ngo. Abakobwa muri shima yo babwiye ko muberewe ugasanga nyene.
Akene ni kawaida tu.
Ngiye ngaha kamito.
My God. Ndetse muzi ni zandi.
Zengera ni zumubebe wanje sinzi. Kamikro ndayishire hino no kugira bigende neza.
Non, c'est quel plan? Bah oui, bah tu sais quoi, t'as vu du chevaux et changes.
Yes, ni Sherine no vuga yuko yabikoze neza cyane gose. Ariko tutaratangura duhagapera gato. Arafite indirimbo yiwe nshasha. tutaratangura kaza manza tugire promo y'indirimbo yiye tora micro gatoyi uducishirize ko gatoyi iga nga dispose ko turi muri concert yes twende yes twende
Hey, tell me how you feel. Today, je n'avais face à face. Mm-hmm. Je sais, tu rêvais ce jour depuis longtemps. Profitons ce moment, laisse ton cœur parler.
Yeah.
I go dance with you, Kizomba. Kumu te manda sigatatu.
Yes.
Ni wibanire nambisho kugomba. Iri joro ni gatu na wagatatu. Yeah, je pense que ça suffit.
Tell me how you feel.
Yes, sir.
Abantu batazi kirundi. Change icyongereza cyo cyongereza ndakize tell me how you feel tubwire ukuntu wumva umeze
ukuntu wumva umeze
ari nawe ucuvuga ati uzi gutamba kizomba
eh kizomba
yes ni ndirimbo ya mushasha
ego
deja ari kuri YouTube
channel ego
kuba tarayibona je nagira icyo mumbaza ni ndirimbo ryoshye simberare kuri channel yiwe ya YouTube no muri nimvikazi wacu dushigikira bari nimvikazi bari kubabikora neza cyane gose hari abaririmvyi benshi hari ba Thailand hari ba Stacy da Queen hari wowe Sherin hari abaririmvyi benshi babishobora neza cyane gusa promosi nini
promosi nini ariko j'espère que ça va ariko muri ko murabikora neza as active sur
OK tibandanirize rero ibana niki kuba cyacu abona bo twavuze ba Sherin ba Stacy da Queen na ba Thailand baraza kubarondera inyuma y'ikiganiro cyacu cyahetse okay kumesa rero ni karibu cyane amatuba nahita ikorera ikiganiro kimeze neza ama kiryoshye kuko hari benshi bari kubaradukurikirana kandi turabaramukije baramukije ho
oya sina baramukije je natangaje n'ibi bintu cyane
baramutse rero kandi bifurize no mwaka mushashe
ndabanda baramukije cyane
kandi twagwaye nakazi yihangana
bampaye kazi ngo barabe ko tubishoboye ariko turabishoboye
Rumu igame nigeze kujiwa kumukoresha ikiganiro ntegimbwa. Ubu naho nayizane turaga. Hah?
Bo okay.
Tashowa gukora. Eh mu buzima urakunda kumesa like uri muhira reka kuziraba wowe mesa. Eh uramesa urahera kuyishaka. Eh turi kumwe na Akim Gino tukaba turi kumwe na Juma Juxi inyuma ya kamera novuga yuko ibintu ni sawa ajya Sherine unye akazi karagenda neza nkuko wabyifuza ko wavuze ati weje amashuri uzokora akazi cyane gusumba akazi ka ku muziki gusumba mbega uko wabyibaza niko biko biragenda cyane uba waratubi
oya sinatubi niko navuga ko niho ngiheza donc ndaze
Raji, turirimbira indirimbo ati ndaje. Ndaje kuba futa iga nanye no ririmba.
Na uririmba gerageza twumva.
Je uzo mi chorus.
E chorus. Eh tuzobivugana. Ya gamese.
Okay. Kanda kwifurize gutera imbere, guheza amashuri je imanite mbe kuzobanda university.
Bien sûr que oui. Eh université nzobandumwa. Ego.
Usanga warakunda gukimba cyane ukuntu uri mu ishuri.
Eh ni hatari urabizi uzubona aragutumye coastal boy muri Nukuri kwishuri cyutegezwa kuba woka sinzoka
tadizon ne ama diplome wa umva ko ayironse tayikwiye rero kubera ko mukarota cyane
na manota menshi cyane ga diplome na manota diplome si gutonda
yego na manota uvuga ati je nawo natonda ko biri kose narabije
oya naratonda naratonda gusa sometimes byashitse ni atari urabitse na
Oga rizinshi wakoze muri uno mwaka wa 2020 keshi ndiko ndabaza abantu kubera i 2020 deja twahejeje turi muri 2020 ikintu ubona ko waronse success cyanke ama leisite nziza kurusha ibindi byose ni igice muri 2020
2020 novuga ntabwo yari mbi for me narashoboye kuba noronka diplome niyo nari mpabiye cyane gusumba ibindi ego ibisigaye reka tubibikire 2020
Aja wo twibuka ikintu mbega no vuga ko mkado waronse muri 2020 tazofa wibagiye nka Sherin
kado
kado aha ugavuga ati mama we iyi kado sinanze ko no yihaba
oya nta yo vraiment
ubaye ataka duronka mu buzima
oya ndazironka gusa nayo mbona iri très spécial ego
zaronse zo sarumaze kuzironka
bon c'est exactly normal
Ni cyane mu buzima wumvise kado utaba wifuza ariko umuntu yo gukadona ni gice ikintu nsanze no mu makado yawe uvuga ati
oya
ntanayangusha
nana kimwe
ikintu cyose bo guhora ko mu kado
bon kado c'est quelque chose donc mon air nza kwiyumvira deja si nibaza ko ari sono Ntacyo ntabwo no gaye
uvuga ati byose ni fresh
peu importe ego
okay no vuga yuko muri 2020 wararonse abagenzi beza nababi Umugenzi mubi waronse yoba yagukoreye iki cyatumye umwita umugenzi mubi?
Umugenzi mubi?
Yeah.
Oya bon nta mugenzi mubi no vuga gusa nuko ikiba kibazanye biba bitandukanye biba bibazanye gusa nyene zbonara rurose abantu atari beza nyene mu buzima bwanje kejo sinovuga kejo regrette
ah uwo muntu mbasi ushaka kutubwira for example nk'umuntu warose nk'umugenzi uvuga yuko warose nk'umugenzi mubi bivanye n'ivyo yakoze.
Oh yeah, no muvuga pa du tout ntabwo.
Ah no, ugeneye kumuvuga izina cyo yakoze tu action yakoze kugira.
Yarabaye hypocrite envers moi. Yarabaye hypocrite. Gasanga donc mugiye ibintu wize n'umugenzi ariko akakwihinduka like. Na nego.
Yes, urabona rero ikigano kirabandanya aracameza urabibona nubwo ariko nagerageza kuraba asa n'umuntu amaze kumesa ari muhira. Sivyo? Asa n'umuntu amaze kumesa ari muhira. Okay, umuntu yabaye hypocrite gute yagukoreye iki kintu cyo tuma umwita ko ari umu hypocrite?
Hypocrite? Hypocrite ça veut dire yarahindutse ni en fait umugenzi n'umuntu. Umugenzi for me n'umuntu genre que je considère comme et ariko yarahindutse nyene byarashitse c'est ça.
Arahinduka.
Ariko nta.
Uwo ni bisanzwe gunduka ni bisanzwe.
Nibisanzwe nyine gusa ariko sivyitse.
Wagize aba X bangaye muri 2020. Wagize aba X bangaye muri 2020. Umwe turamuheba uca wakira uwundi muri 2020. Yaraguhebye. Wakoze iki kintu cyo tuma guheba agasherine.
Yumvirije abantu baguma bamubwira ngo sherine ngo sherine.
Nawe bamubwira ngo sherine ngo akore iki?
Bizi none ngo sherine ngo star boy aje kumuraba ngo sherine.
Apana. Oya. Yes ndimo. Ndi party, ndi single ndi party ni haragira
ku. Haragira
ku ngira mariage ni
haragira. Tugeze tubonana.
Bitara bunanye gusa.
Eh sawa sawa.
Ni party sinigeze sindakundana nta n'umushere ni fiti.
Sawa sawa.
Yeah.
Zo muronga.
Wo vuga ati rero bo baravuga ati sheri nari kurujya kurujya mu wa mutipa caraguye.
Oya yarumvirije ibintu nyene aho na kubunyara zo. Abona byinshi yumva byinshi ahita murumva nyene.
Ego umutipe udakunda ko nka maparti iyo bafise wo udakunda ni nkaya
ama criteria umutipe nakunda
nka maparti bijanye ku bihimba bafise bavuga ati umutipe afise ibi nibi no
oya bon na sino vuga ku mubire et d'ailleurs ça compte pas cyane kuri zewe usalago nkunda
abantu nta kintu uraba abahungu bagufi ariko zavu usanga uronse umuhungu muremure ugasanga arakuruta. Ugasanga arakurusha uburebure ugasanga angana na Jego Jemi ma 2 metre.
2 metre
ntabwo kuzishikana.
No ntacyo bitwaye gusa atari mugufi urumva na jewe
umubogare umubeje cyane yonze
urabizi none sinzi impamvu uri kurabimbaye
mbashaka kubimenya ko abantu zifite rego gusa mpartaje
oya quand même nta critère umutipe afise urukundo umutipe
kandi bamaze kubivuga ko ukeneye muremure.
Oya ça compte pas ça compte pas naho bari muremure cyane naho bagize ntariko
okay novuga yuko hari abarinjikazi benshi mu Burundi benshi ariko barakora kandi babikora neza cyane gose ugeze kuri aeroport aronse umuntu aguhikiraka akavuga ati mbo uko bigenda kose wewe utegerezwa kuza ariko utegerezwa kuzanana n'uwundi muntu w'umwigeme w'umuririmbyikazi wo mu Burundi muri icyo gihe kijyana nandi
n'umwigeme ubona ubona hafi.
Aha bakubwira ati tubwire umuntu wiyumva mu muririmbyi abishoboye muririmbyi kaza abishoboye mu gihugu cyacu Burundi wemera ushobora kuzanana nawe kugira muzanane muri ivyo bintu vyacu hagira habe seminere muri Canada wewe utegerezwa kugenda vyanka bikunda mugabo bakubwira ati rondera umuntu uririmbyi kazi abikora neza cyane gose muzamuzanane
cyare abarinzi kazi benshi cyane bari ko barakora
neza ujana
nande akora neza en fait bake muri bo ndafise leur contact ndashobora kubaza uri dispo byo kuba
aha muri abo bake tubwire batatu cyane babiri
batatu mu bakobwa twumve hariho benshi basa Stacy Queen Thailand
nibo bashoboye kurusha abandi barinzikazi bose
umbajije abashoboye kurusha abandi bose
ushoboye bakubwiye ati turondera ubushoboye uzi ashoboye kuruta bose
ma Estanish
Why Estanish?
Estanish ni we numva bampaye le critère zimeze uko ari we notora.
Okay, muga urumva nawe bavuza abashoboye nkawe nk'umwigeme. Muri ico gihe wowe wabishyize mu kibanza cyayo. Kuko wowe babagutumye ko nawe ari umedizi ukavuga ati nje nawe abantu hari ndashobora kwishyira muri kino kibanza.
Oya je urumva deja yuko no ba
Okay, kintu ushaka gushika ko utarashika ko muri 2020 utashitse ko muri 2020 ufuza gushika muri 2020 utashitse ko muri 2020 ufuza gushika ko muri 2020
ndifuza gukora video ndifuza gukorera ahantu hanse narakorera muri studio zitandukanye narakoreramwo ndifuza nyene gukora ikintu cyanje kiri special gusumba izo bindi maze gukora
featuring utakoze wifuza gukora niya wifuza nyene ko mu ndoto iri kurarota cyane wumva ukeneye yo featuring niya
featuring umuntu wari wese
yeah
ndifuza gukorana n'umukobwa umwe abizi
wahe
oye wahe ni benshi babizi ni benshi babizi ariko ndifuza nyene kuba nokora na featuring na
okay reka ndakwifurize ibihe byiza bize bigende neza cyane gose kugira akazi kaze kagende neza kandi utere imbere kuko iki gihe nico gutera imbere utatera imbere uheje amashuri nzotera imbere
oya se no buzwa niki no buzwa niki gutera imbere ni yani ni mwebwe ni mudufashe mudushigikire kandi muri ko murabikora nabandi bari ko baraturaho simbona ikindi kintu nco zombuza gutera imbere ko yako ndiko ndakora ndakoresha inguvu zanje aho ngeze aho ndeya kandi impano ndi nayo j'espère bien bizogenda neza
reka mvuga ati utere imbere byo byiza gusumba kuko mu buzima iyo wifurije umuntu gutera imbere nawe uratera imbere gusumba hari ikintu cyatuma nk'ubu bunye bakubwira ati okay ikibazo nka kica kiba ni Esther Nish ari kumwe nande ari kumwe na Sean Queen nimba hari umuntu muri abo babiri nimba hari umuntu uba wifuza yuko utangura gukorana collab nawe muri icyo gihe utangura na Esther Nish ugahereza na Sean Queen
uwo notangura ya sa dépend
ndirimbo ya urano somo manager yavuze ati tufise Sean Queen na Esther Nish yaga da umuntu ushyiramo muri collab ya
notangura Esther Nish
okay kugira ngo wagize ikibazo yari yaratoreye inyishu ko yari yambwiye ko akunda Esther Nish behind camera turacyari kumwe na Juma Jux na Akim Genio. Yes, novuga yuko ni ibintu biryoshye cyane kino kiganiro. Niki?
No. No ya.
Bimekin?
Oya nasi bazo ni. Basa ya premise. No ni umwana stamp back.
Eh, warutse kari ukuze.
Ntabwo
nari kuzimesa si bisanzwe cyo tuma ngo mutinya kuzimesa mukazanikira ku kama
ni yo yeah, heureusement ko ni
ni umwana
eh heureusement
Nana kinge ni sanze.
Eh ni bisanze. Twazeme. Ego
twazeme.
Kandi je si ni sima bashe si ni sima. Igwa bikoze ngune ku mutego ariko na
mutego wiki. Na mutego wiki. Ni kumesa kandi tiko turamesa ni kumesa zose ama ibintu bikagenda neza
cyane. Twazeme. My God Jesus.
Yes, nchi kiganiro homu mubandanye mudutega amasi turacyatura amasi twacyari kumwe na Juma Jackson na Kim Jin. Nuvuga yuko cyane n'umwigema zikuririmba kandi azikuririmba ariko hari indirimbo no stress. Mesare uririmba no stress. No stress cyangwa indirimbo ni nziza.
Akoze cyane.
Wari kuradukurikirana wamaze gusimbira kuri cyano yiwe. Kugira urabe indirimbo ziyo ko ni indirimbo zimeze neza ziryoshye, ziruhura. Nibaze ko bashitse
Espérant, ouais. Ni Serine, Serine Atsike. C'est noyé YouTube.
Ouais. Ariko uvaho dukore ikigano kuri Isaac TV ga Serine, warakoze ikiganiro. Ni cyaje ikintu ubona wungutse après ikigano.
Narungutse ikintu kinini cyane, kinini cyane kuri yuko. En fait ndumuntu ndi simple sana. No muri quartier nigira like abandi bose. Ça veut dire kije kigano twakoze la fois passé hari umuntu yakira bakavuga ati sa comment ni wewe byagenze gute
kugira uce kuri Isaac
ibisaz oh no kugire ngo bese ntibari bazi ko iyo mpano ndi nayo ndi ba
ifise
eh kora aho ari umukobwa ari simple yirenganira nyene ikiki ego
ariko baratangaje cyane
kandi zaramfashije ego.
Ok, simira ati yo Isaac TV rero Isaac Classic ibi byose niwe atuma biba.
Oh my gosh, you love
going to you. It's right. No, it's right. No, it's right. No, it's
right.
No, no, no. Eh, nene ni chakuna niye biko twamwaje
amuna ni. Ni dala ne ndaiteje.
Uraheze ina iliyo. Uwo mpiru yerawo.
Mpiru baba tukura wasayero nakiwa.
Tura, tura, none si. Tone kwanza.
Oya, tuma na my God Jesus.
Yes, wakunzi wa Isaac TV kini cha kiganiro homu. Jemanza ni impuzu nkiza ba bebe. Kuko na ba bebe
wanje. Oya, tisi za ba bebe
nsitia. Na ba bebe wanje. Niyo ni wanje.
Niyo ni umu bebe.
Niyo ni wanje.
Oya, ugo vuga nyo niyo. Kwa zeme rashi.
Yo si wanje aliko, jesi no kambari imezu ko onye. Jesi angwe niya ni giru kunye nena na chimena cho bitwa. Yes, kandi nabwire ko tubakunda cyane gose bakunzi ba Isaac TV. Ebana je na arusha
ka koro kandi. Ah, ni sasa ni sasa ni.
Ira mota cangira
ku bubu. Ikinini ku buryo bwaho ndaheba. Donc mu mutwe ndashira muri ko naheze malheureusement. Ego.
Wara heje.
Ni byari. Oya, bon nari na heze ku bwanje.
Kuko
nanga ibintu binera ama stress. Eh ariko mu nyuma byaravuye bigenda neza. Ego.
Nta kintu urakora afuta bakubwira ati kora iki kugira tugwiki. Kwa kwa kondisyo. Bivanye na music ukora cyangwa bivanye n'akazi ka ukora
vraiment nubambeshe nubambeshe abantu tumaze guhura mu muziki nubambeshe
kandi ngo warabaye umushere ngo wa King Prat
pa du tout nabwa rizo nabwa rizo
twarigeze gukunda
nabwa rizo izo ni bimwe ni bimwe uri kuravuga
twarigeze gusokana
wakoreye iyo zumba yo cavuga ati
iwe kubuntu
someone yo zumba yo cavuga ati Serine kumbe bimeze nizo nyene rero nari nakubiye
ava umuzungu wewe
umuzungu no numuzungu na donc biratanu nsu umuzungu ntabwo numuzungu
nsu umuzungu ariko numurundi mugabo byarigeze kuvuga ariko mwigeze gusokana.
Eh byaravuzwe nyene nibisanzwe ko eh bon nibisanzwe umuga ntabwo ari byo ntabwo ari
byo kandi dusana basozera ikiganiro cyacu urabona nakavura ni kenshi mu bigo cyacu cy'u Burundi dusana basozera kandi
kandi ari imbeho
no kugira umbara gapira kimbeho cyangwa gutiza gapira ka Isaac TV kimbeho
ego ego akajambo kanyuma nako kubakengurukira ko twaje mukaca muduha ibikorwa ariko heureusement ko mwasanze turabize turayimenyereye. Hama kukengurukira cyane Isaac TV kuko mukora byiza gose byiza cyane kurondera de talents zitandukanye ndabakengurukiye cyane.
Yes, ini Isaac TV ni cha kiganiro home twari kumwe na Sherine genda kuri channel yiwe wacerewe cyane kuri channel yiwe kuyabonesha cyane kubona indirimbo ziwe wacerewe gose ja ku mwanya kugira uyaboneshe iwe wibagira uzurabona ibintu byiwe ku mwanya niwe bagire kugira subscribe kuri Isaac TV cyane Sabonnez kugira uzurabona ibiganiro byacu miss yose. My name is Star Boy no kuri no kuri Instagram andika Star Boy shire ko Isaac TV birafatanye uraza kumbona kuri Instagram kuko hari byinshi ubushaka ku ku makom conseye cha kuri Instagram byose ndavyakira kandi mwese turayaga kuri Instagram nta nakimwe byose birashoboka nica kiganiro home eka ndamushimira no mwigeme yabikoze neza cyane gose kuri kamera ya mbere twari kumwe na Juma Jux kamera ya kabiri twari kumwe na Akim Junior atangwa ibintu bya Snapchat sinzi kwashaka kugira ifoto na vyonzi why mupenda Snapchat yes tubonane
Isaac TV oh.